Antuko ico ndisiye nuko Bujahit yabataye umugisha bose. Bose yarabataye umugisha. Ozasigaye ifitiye Sirene Vibes yiwe ameze fresh. Namwe mwabonye urumva ni sawa. Ico co nyene ndagishima kubona twarareze turakuza. Ibisigaye byandeho ivyo ivyo nyene washatse kumenya. Je byo ntavyo nzigende bibaze ya Isaac. Ntavyo nahevye. Mu bisanzwe umuziki ni feelings. Umuziki ni kintu ukora wiyumvamwo. Narahagaritse kugira ngo nje mu bindi bikobwa ariko sinahevye.
Imana ishimwe kubona Isaac yaravuye cyangwa zirakoze mukagwa musenga ati bajya abantu bagiye mu bafashe bateni.
Ya nuko ahubwo nabo badusengere natwe Bujahit tugume duhagaze.
Ya mwe ni fresh.
Eh twe tukosa.
Isaac TV.
Yes, you know my name is Starboy behind the camera tukumena Juma Jose. Kichezea jembe litakulima ndugu yangu. Hii ni full interview ni kigani wakimeze niza chani gose. Ni wakivonu kwa mbele.
Sorry.
Nisha anza deja, my name is Starboy behind the camera ni Juma Jose. Turi kumwe. Novuga kwa rumu mamara beri wameze fresh. Murazi mkubazanira. Inkuru zimeze neza, inkuru zigezweho. Kino kigani wakiguchi. Kino wakivono chugire kino vita share. Niwa shaka kugira shya kuri bano bantu kugira nabo bakibone kugira kimeze neza ndazi baraza gukira bana bone ko bari interested nacho kandi nanye ndi interested nacho
Mwanae dunia ni kutugomboa katika shimo lile la mauti.
Okay, tukumwe na Tity Love. Tity Love kubantu bamuzi muramuzi ni umuntu yahitinze cyane ha bashan queen bakiza. Tity Love twaramumva. Tity Love agaze yarahije muziki cyane aracariho cyane yarabiheje.
Ntavyo nahevye. Umusanzu muziki ni feelings. Umuziki ni kintu ukora wiyumvamwo. Narahagaritse kugira ngo nje mu bindi bikobwa ariko sinahevye.
Reka tuje rero andoro ya sinema tashaka kuyaga nutundi ko niho ndamuronke nababwiye yuko araguye gutora re mugenda muronse utubazo nari mfise ntegerezwa kutu mu ewarushe
umva ashaka kwicara tu batsuko tumaze umwanya munini
minoti bibiri. Wewe wicara rije cyane ihagaze Juma apa ni fresh. Ani bien. Urabona aragoye cyo itumare ntupfa kumutoraho wishakiye ngo umushyiremwe baramukore ikiganiro. Abuze ko ashaka kwicara cyo yicara hasi. Okay, ijya myaka yiwa waruhitinze abantu twaguma tukumva, warufise ibintu bigushikira muri VIP yawe nk'umuririmbyi kazi. Me nshatse kubaza nk'ubu ikintu cyo bagishikira umuririmbyi kazi muri VIP yiwe uno musi nyene gushika uno musi nyene wewe no vuga yuko kitigeze kigushikira ariko uri kukibona ubunye n'iki.
None nk'ibintu bishika nko muri VIP gasha umva je no
bimenye. Umuririmbyi kazi.
Yemenye ibintu biri public ibintu mwebwe ya Isaac TV canke andi ma TV yose mu ma public. Bimaze kuba VIP sisha kuyimenya.
Ari VIP y'umuntu ibaho umuntu ayize.
None nk'ubu VIP yanjura yizo.
Ne ubu ko ambwiye ati udakinyama sinema n'intuzenya niki ushaka kudandaza impuze iyo deja ni nka VIP.
Niko ndabikubwiye hariho benshi batabitse ko ndabidandaza kiretse abakiriya abanje. Yego.
Okay, ari akabazo mushagira ndakubazi kandi ndazi baza kukaronkera inyishu wewe. Gerageje kuramuri Bujahit. Bo harakoze yo aba journalist batari bake harakoze yo Ozila koze harakoze yo Isaac Classic nabandi
bosi wawe
bosi wanje manager bosi byose ariko umunsi bavaye ntigeze tumva icyo mubivuga ko byo kunda ko bivuga hamandi ya kamera za Isaac TV.
None wewe wewe
cyangwa kimenye mu kintu bosi cyamukwe muri Bujahit
ico ndise wabonye ko je na sinamuramukije.
Aya mwe
wabonye ko namugwe no muntu kandi wabonye ko kandi ikindi nacho iyaba hari
urazi kumenda kibajije Titi kenshi abantu barabona Isaac Classic ariko arakora kuri televiziyo yiwe tivwa ariko arakora barabona ko yavuye muri Bujahit beshi barabizi mugabo bashaka kumenya ni bega yavuye gushaka kuwiwe sindakimubaza umugashimbye ukibaza
nande ndakigutumyura kimubaza rero uramubaza uti wavuye kugushaka kwawe canye barakwirukanye canye wavuye wapi.
Anaze kuduha umuco madame wa bosi wa Bujahit.
Oya bakunzi ba Isaac ti wumva no mwishurira ico kibazo vraiment. Erega ni nkuko
arundi yavuye ariko zirakoze.
Antuko ico ndisiye nuko Bujahit yabataye umugisha bose. bose yarabataye umugisha ozasigaye ifitiye Sirene Vibes yiwameze fresh namwe mwabonye urumva ni sawa ico cyo nyene ndagishima kubona twarareze turakuza ibisigaye byandeho ivyo ivyo nyene washatse kumenya je byo ntavyo nzigende bibaze Isaac
Imani shime yuko nimba Imani shime yuko na Isaac yaravuye cyangwa zirakoze mukagwa musenga ati bajya abantu bagiye mu bafashe bateni
ya nuko ahubwo nabo badusengere natwe Bujahit tugume duhagaze
ya mwe ni fresh
eh twe tukosawa ya
okay nuvuga yuko ndagiye kwanza kuba ndi kumwe yo ndiko ndakoresha ikiganiro umuntu ho mu mama gaje deja ndacyari umugene ndagiye gasana kandi waberewe kwanza cyahujumo washerekanye kiratu yambaye kiratu gishaka gusa ni ni logo ya, ya TV yabo agacyambara naye okay nuvuga kwaberewe dusare n'abasozera ikiganiro twayaze namwe muri mwavyumvise ni nobera ni film izo bimeze cyane gusa duhurire aha bizo ari Eka dutse nabagusezera nabagusezera nabakozi ba Isaac TV so nabamaze gusezera deja ngabari ya muri kamera ndagusezera Usa nabo nusezera bakunzi ba Isaac TV ga dutse nabasozera ikiganiro kandi umusana navuze neza byanimeze neza
Ni bovre manatu bitwaye naho washatse kumenya ibintu by'indani gose ari ibintu by'indani imani udakuye
usanga bitabone
None ya
Zindani urazi ni by'indani
Ugaba wucu ushaka kubizoborotora yo kungupfa
by'indani biguma hariya nyine indani Dusere nabasezera bakunzi ba Isaac TV titiro.
Bon yego mwagize neza kuza kudushigikira muri paca. Nizere ko na vendredi muzaba muri ngaha. Hama bakunzi ba Isaac TV mubandanye mwandika commentaire nyinshi. Mubahanure n'aba batipe bareke kubaza ibintu by'indani gose.
Iby'indani byo babashaka. Rigari ibintu babaze babashaka kumenya nyine ivyo hariya nyine indani.
Oya.
Mwagize neza titiro.
Eh mwagize neza namwe.
My name is Star Boy Murazi. Iki kigano ni wakibona ugire share nimba bamaze ukibona ni cyiza cyane gose Murazi ko tubakunda. Umama yababwiye ko abakunda kandi numvise ko yaduteye imigisha kugira dutere imbere. Nawe ni umubandaye kumusupportinga ku filme yiwe ni Nobela tuzoba turi nga nta byinshi. Ni kumesa tumvise ko azoba ari ibintu by'amavuta. Je Star Boy ni je nari konda yaga nawe. Nari ndamukumbuye nagerageza na ukuntu ndamuronka mugabo no musi namuro si yagenze fresh. Murabona honzi. Naberewe cyangwa sinabere. Ubona gute? Kano gasa ni fresh. Jum. Ni bon. Ega turangiza ikiganiro kuko tubananije kuvuga byinshi. Yuba ari so. Tugende hari ya Juma tuya kuba duhana kaji hari ya.
Isaac TV. Oh.